nongera ndabaha nikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo ku munsi wejo ni kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka w'2021. Ejo mu gatondo hitezwe yuko hazoboneka ikirere kiganzwe mu bicu byinshi mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara y'Ikaruzi, Ngozi, mu Kirundo, Imuramvya, Ibujumbura, eka no mu Cibitoke. Hitezwe yuko hazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ibipimo bikoreshwa byerekana ko mu ntara ya Kayanza, Imwaro, eka n'Ibururi ko ariho hazoba hakanye gusumba izindi ntara. Kumuhinga munaho hitezwe yuko hazogwa imvura ahatari hake mu gihugu cyacu. Imvura yumvikanamo imituragaro ikazogwa mu ntara ya Mwaro, Ibujumbura, Murumonge, eka n'Ibururi. Haritezo yuko azoboneka ikirere kiganzwemo ibicu byinshi mu ntara ya Karuzi, mu Cankuzo, mu Ruyigi, Ibubanza, eka no mu Cibitoke. Ibipimo bikoreshwa byerekana ko mu ntara ya Bujumbura ko ariho hazoba hashushe gusumba izindi ntara. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo ku munsi wejo agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, ni mugire ijoro ryiza ayiwanyu.
Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntara ya Ngozi, David Nzisabira arongoye imigambi ikorera mu buraruko ihabwa uburyo n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe guteza imbere uburimyi FIDA, ahamagarira abarimyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative bakorera mu myonga itandukanye batabagaye umuceri kubagara vyihuta, kandi ngo basibure imigende itwara amazi kugira umwimbu mwiza witezwe nusubira inyuma, kandi ngo barongoye ayo makoperative n'intwaro bobandanya guhimiriza abarimyi kubera ko mu minsi mike uwo bazosanga atabagaye abajejwe intwaro bazoca bamwaka imirima yiwe bayihe amakoperative yitunganije neza. Mu ntara na komine ya Rumonge muri quartier Kanyinkoko, amazu arenga 210 niyo yarengewe n'amazi ya Tanganyika, aho kuri ubu hariho abasavye indaro mu yandi makati aho amazi atarashika, abandi bakaba basavye indaro mu kigo Senima kiri hafi y'ikivuko cya Rumonge, abandi nabo bashimye kuguma mu mazu yabo bubaka uburiri bwo hejuru kugira ntibashikigwe n'amazi. Nako gutinya ko amazi atera ku kivuko cya Rumonge, amazu yahora abikwamo isima, umunyu n'ibindi bivuye mu bihugu byo hanze ntibikibikwaho. Ahari harubatswe ikibanza cyo kwakiriramwo no gupimiramwo indwara ya Ebola n'ikiza cya COVID-19 naco cyuzuyemwo amazi. Isoko yahora iremera aho mu kivuko ubu yimukiye ku metero 100 uvuye ku kivuko. Tukiri mu Rumonge, umukenyezi wo ku mutumba Rukinga ari mu minwe y'igipolisi guhera ku munsi wa kabiri, bivugwa ko yafatanywe ikiziga cy'undi mukenyezi mu nzi we kubera ko ngo yaba yari yaraje kumwivuza ko nk'umupfumu. Abajejwe intwaro bahamagara abanyagihugu kuvavanura kwirukira barumenyi ariko biture ibitaro n'amavuriro iyo bumvise amagara abakitse. Bamwe mu rwaruka rwashoboye kwitunganiriza umugambi wo guhingura ubumwanya mu bikoresho bibora bashigikiwe n'ishirahamwe Search for Common Ground biciye mu mahiganwa yo gutunganya imigambi bakoresheje umutahe muto, barishikiye mu ntara ya Cankuzo bavuye mu zindi ntara kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 ndamukiza, aho bari bagiye guhimiriza kugwaruka ko muri iyo ntara gushira ahabona impano zabo kugira baronke ababashigikira bati ugaruka rutagira kazi rurafise impano yo kwikorera umugambi ariko ngo intambamye n'ukutagira abarufata mu mugongo no kubura umutahe ishirahamwe Search for Common Ground bo batera akamo ugaruka go mucankuzo gutangura kwitunganiriza imigambi mito mito nkuko bamwe bamaze kubishikako umusirikare w'ipete rya caporale Fidel Kwizera inyuma yaho ku munsi wa mbere yishe arashe uwitwa Ndayishimiye Jean-Marie bari bapfuye carte mémoire yo mu telefone aho ni muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza Senare ya gisirikare yamuciriye umunyororo wo guherayo yagiriwe n'icaha cyo kwica yabiteguye uwo munyagihugu gwadi urubanza gw'ikibiriraho nubwo umwanya umwe yemera icaha avuga ko ashobora kuba ariwe yamurashe undi mwanya agahakana ngo wapfuye yagomba kumwaka inkoho ashobora kuba ariwe yirashe Sentare ya gisirikare ishikirije ko indishi y'akababaro izoshingwa hanyuma
Muneguro yitegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza harategekanijwe ikigega cyo kubungabunga amabarabara amafaranga azoja muri ico kigega akaba yarongerekanye ku rugero ruboneka aho yavuye ku miliyaridi 8 n'imiliyoni 2 ashigwa ku miliyaridi 28 ayo mafaranga azova mu matagisi yahora tangwa ku mwaka hamwe n'iyindi tagisi nshasha ijanye n'ivyo gutuma tumanako amakuru uvuga ko uzogura amamega ku mafaranga 1000 azoca yongera ko amafaranga 180 ya tagisi bise taxe de la telefoni mobile umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bafashe indege ku mutaga kuri uyu wa kane bagana igihugu cha Congo Brazzaville nkuko byari byasohotse mu itangazo ryo mu biro by'umukuru w'igihugu bivuga ko bagiye mu rugendo rw'akazi aho bitabiriye ibirori byo kwimika umukuru w'ico gihugu Denis Sassou Nguesso aherutse gutogwa ngo asubire ku kirongora ubuyobozi bwa komine Mukaza busaba ishirahamwe Sosumo ihingura isukari kubaronsa urutonde kw'abadandaza isukari wo muri iyo komine kugira bibafashe gukurikirana uko isukari idandazwa akaba ari nyuma yaho iryo shirahamwe Sosumo yari yasavye abajejwe intwaro gukurikirana itangwa n'idandazwa ry'isukari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigeme n'abakenyezi mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ugutuma tumanako mu buhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru bwarateguye ihiganwa ku bigeme n'abakenyezi bakora muri ico gisata ku civugo egereza umwigeme ubuhinga bwa none ongereza amahigwe ya kazoza keza ibirori byo guhimbaza uwo munsi bikazoca biba ku itariki ya 24 ndamukiza uyu mwaka nyene turimwo kuri Hotel Club du Lac Tanganyika
Abashoferi bunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura imyidogo ni yose kubera ko ngo bahanwa bazira abakiriya batambaye udufukamunwa kandi imbere yo kwinjira mu modoka zabo baba bategetse kutwambara bamara kwinjira mu modoka bakicara ngo bakatwambura ngo rero iyo polisi ibafashe ica ibaca amande y'ibihumbi 50 vy'amarundi uretse uyu munsi batezuriwe kuva mu gitondo
uwafatwa atakambaye niwe yihanirwa ku giti ciwe agatanga amande y'ibihumbi 30 canke agafungwa. Buramatari w'intara ya Muramvya yarashikirijwe amabati arungitswe n'umukuru w'igihugu agenewe gusakara ibirasi by'ishuri inshingiro ya Nkomwe iri muri komine Kiganda. Bisakazo by'iryo shure byari byaraguruwe n'imvura ku igenekerezo rya 2026 ntwarane uyu mwaka turimwo. Pacifique Munyeshongore agiye kurongora ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Ober, nayo uwasubiriye Hodase Niyonzima yagenywe ngo amusubirire mu mabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ariwe premier vice-gouverneur de la BRB. Mu gihe himirijwe kuzohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abanonosoye ibijanye no gupima indwara n'imigera, Pascal Butoyi umunyamabanga w'ishirahamwe rihurikiyemwo abanonosoye ibijanye no gupima indwara n'imigera Antebu yashikirije ko igisata cyo gupima indwara n'imigera mu Burundi cifashe neza uravye ibipimo bishobora gukorerwa mu gihugu, kandi iryo shirahamwe ngo rihamagarira abantu kuzokwitabira ibikorwa byo gupima ku buntu imigera ya hepatite B na C, indwara y'igisukari, hamwe no gutanga amaraso bizoba kuri uyu wa gatanu i Bujumbura mu kigo cya kaminuza y'ubuvuzi INSP, kandi inyishu z'ibipimo zizotangwa uwo munsi nyene.